When you get towards the top of the tree, the branches get thinner, just like your arm gets.
Anasema mnaona ukiwa unaanza kuchora. Hadi ukianza kuchora mti kwa chini inakuwa rahisi zaidi kuliko kuanzia katikati.
Thank you.